Yeah, sesiphile sabuya futhi emfowethu. Kaizer Chiefs iphinde yaloza futhi. Kaizer Chiefs North, Cape Town City 1. So ungasitshenani mfethu ngegame namhlanje? Ngiyakubona ngathi ufuna ukukhala, yini ungasitshena wona namhlanje?
Hayi, uyakwazi baba nje. Kuri phakathi kuyakhala.
Yeah.
Mara izinyembezi zasezaphuma. Kuri siphelile.
Yeah.
Wabona kuna amathimu amani la ePSL ne?
Yeah.
Bekithi bazozwela botlhonko. Mara Eric Tindla brava.
Yeah.
Kamuthanda ne. Mara wasiveleletse.
Yeah.
Wasiveleletse bra. Jesu akho wahleka.
Jesu akho ibhlungu ngiyaxolisa bhuti, ngiyaxolisa.
Jesu akho ibhlungu.
Ngiyayibona.
Bekithi lapha. Basizame ngiyana 3 points ngiyana yakugcina.
Nge last game kuphela ya.
Mina kinentaba ke funa ukuyitshela management.
Yeah.
Kethe asefuni kuthi bathi basitengela ma player or eat.
Yeah.
Bekithi arotate ma players.
Like abashintsha shintshi.
Hayi.
Yeah.
Uyabona ukufana le Kalepe.
Yeah.
Kalepe asenze le msebenzi. Bekithi bamenze goalkeeper.
Umatho yena ke ngobambeke.
Yeah.
Akahambe.
Umatho ngomba na.
Hey.
Ah, umatho.
Yeah.
Excuse me, Mr. Kosa.
No, no, ngiyakuzwa, no right. Ngiyakuzwa futhi. Yeah, okay, okay, let me make a goalkeeper and then mesa kubanja. Ngiyaxolisa.
Ngihleka.
Ngifuna ukuhleka khona at least inhliziyo yakho izoba right yabona.
Baba ne. Kuri kahleka ka hore. Akufuni impilo yakhe iphelele la stadium.
Ene angithi manje nasemgcobeni kuyafi masekufiwe vele kuyahleka.
Beke savuna uhleka mara. Ka hore wathlekisa mara inhliziyo yami kahle kahle.
Yeah.
Bekithi Kalep. Bomme se gol keep.
Akakhathe wakhala wall.
Yalte inta ngichaza ukuthi at least noma kuuthi uzubhlungu kodwa uhleke olukhona olincanyana.
Asi joke ne.
Yeah.
Mara ka hleka mara ka hore. Bekithi kinyaka Kalepe bamofake mapale ka.
Yeah.
Ka re phambili lapha.
Uyahluleke.
Hola le bolo engwe.
Yeah.
Bamunika yona zipala sela.
Yeah.
Sentsa korela. Ela uifaka le mura ho mo. Kidi wa mazona jetse.
Ei ei ei
ke. Ene tena. Ainda ba se thandi.
Yeah.
Bekethe na ke a tsela go tizwana. Ke tsela thata Kalepe o mo fakela o motelele.
Yeah.
A hona bolozo nkena.
Bo tsaka sha utse vimba
ya. Ma me khone la. I bolozo la o khone ra ka lenyao. Wa bona. So bekethe na.
Yeah.
Isi sineza. Se so ba support.
Yeah.
Mara. Ha asi sa zwa botlhongo. Inhliziyo tsa thina se phelile kuri se phelile wa bona lezi nyembezi ne sifuna go phuma mara se phelile go kuri se phelile mara tshapa sa thina ka standard bra lastly ne kete indaba ke khulumile last kuti ku khona la bantu la ba se ba kolekile mara nkinga kuti ha se Zwane a se kwase kuti Zwane o funa bang Zwane o mela setshela kuti ke player efing a ifunang hore se ya se kuti se sebenzela kuphi
so ima yena wenze kahle wa yithinta indaba kuti skweleke uthena kumele skweleke abasinikeze iaccount number skweleke sithiba ama 5 rand manje bazokhokhela ubani ngisazo kweleka nokhokha futhi ama salary
akere manje ne thina isihlopha sathina sapalwa ukuthola abantu basebafuna sifuna ukubathenga esine basethenga ribathenga basitshela ukuthi bafuna ukuya ka kwedi asithu thina le mushalulilo saka bathenga munhu sayona thina chiefs
exactly
kama khokela le masalari sekhathela kutliwa munhu
ne mali yasa masabotsa tsane mali ini
sisine mali
ha no sabo akulwa sabo akule
sabonga sabonga baba.